Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze nkuko mwari mwejeje kubyumva mu ngingo nkuru nkuru kuri uwa kane nyuma y'umutaga umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yamenyesheje ko yuguruye amadosiye abiri ku bitero biherutse kuba ku mitumba yavugizo na Buringa bikozwe n'abagwanyi b'umuhari Hede Tabara. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika akaba yatangaje ko ari ubwicanyi bw'iterabwoba ko rero umuhari Hede Tabara wabwemanze ari wo wugururiwe dosiye y'ubutungane kugira ngo abagize uwo muhari bakurikiranwe. Dukurikire umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza.
Kubw'ibyo bitero by'iterabwoba bibiri haruguruwe amadosiye y'icyaha abiri, imwe nomero RMP 2315 agakoni nepe ku bitero byabereye ivugizo, hamwe n'iyindi RMP 2897 agakoni ne jeche ijanye n'ivyabereye iburinga. Twihweje ivyononekaye hamwe n'abahitanywe n'ivyo bitero, biragaragara ko abo bicanyi b'iterabwoba bahurike mu muhari w'iterabwoba Rede Tabara atakine barondera atari kugandagura abenegihugu atari abasirikare, aho bishe abana n'abenegihugu batari ubagwanya. Kibabaje gusumba nuko mu gitero izo nkwe z'ikibi zigira iterabwoba zagize iburinga zagandaguye umuryango wari wibereye mu kigandaro zibazongeye ikibi mu kindi, aho rero ziba zikwegeye kwagirizwa icyaha kibi cy'agomerabunwa mu gushyira mu kindi kigandaro abari basanzwe bagandaye. Ibyo byerekana ko izo nkozi z'ikibi ziterabwoba nk'uko n'izina ryabo ribiranga bahisemwo inzira y'ubuzimire bw'umwijima kugira ngo banyweshe ku gahato isi y'u Burundi amaraso yabayo. Icyo cyaha kibi kizohama abo bicanyi iterabwoba bagikoze. Ubutungane bw'u Burundi biciye ku mushyikirizamanza Kizigenza wa Repubulika burasubiye kwiza Abarundi bose ko atako butazogira kugira abakoze iryo bara, abo babikoranye n'abagize icyo baterera kugira ivyo vyaha bikogwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane hanyuma bahanwe bimwe vy'akarorero.
Bacumva ibyo umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yarayashikirije kuri uwa kane ko yuguruye amadosiye abiri ku bitero byavugizo na Buringa mu muhari Hede Tabara ntibatevye kugira icyo bashikirije. Kubwa Patrick Nahimana avugira abasirikare ba Hede Tabara, ibyashikirijwe n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika ngo ntibiraba Hede Tabara ngo ahubwo biraba uwabishikirije hamwe na shebuja wiwe, ndetse ngo n'akagwi k'abasirikare kirigwa karamukoresha. Kubwiwe ngo amatohoza basaba n'adahengamiye ku ruhande rumwe, ayo nayo ngo yokogwa n'umugwi bumvikanye ko ugashigwaho n'amakungu ngo bagaheza bakawusigurira neza ingene leta y'u Burundi ariyo igandagura Abarundi b'inzirakarengane. Dukurikire Patrick Nahimana avugira abasirikare ba Hede Tabara.
Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yarayashikirije, icyo twabivuga ko nta muntu n'umwe atazi ko mu Burundi ataba ubutungane bwigenga buriho. Ibyo na shebuja w'uwo mukuru w'igihugu ntasiba kubivuga. Ntibuhava rero bwigenga uyu munsi, nicyo gituma ibyashikirijwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika bitaturaba, biramuraba na shebuja w'iwe Barisito, biramuraba na ka kagwi k'abasirikare kirigwa karamukoresha mu gufukama mu nda Barundi, mu gutoteza Abarundi no mu gukorera amahano Abarundi. Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza adahengamira ku ruhande rumwe canke urundi, n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare, ihabwa amategeko n'abo mu iperereza, ihabwa amategeko n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugwi rero muri kino gihe byumvikana ko utobugizwe n'Abarundi gusa, dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu tugaheza tukawusigurira neza ingene leta y'u Burundi ariyo igandagura Abarundi b'inzirakarengane. Nayo ibyo bindi byo gusamaza Abarundi n'amakungu nta na kimwe bimaze.
nayo kubiyumvira ko ayo madosiye yarayuguruwe na parquet général yogira icyo ashikako. Patrick Nahimana avuga ko ari ugusamaza Abarundi n'amakungu ngo kuko iyo parquet général byayinaniye gushyira habona abagandaguye abantu barenga 200,000 bishwe nyuma yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza hamwe n'abirirwa baranyuruza Abarundi buri munsi hadasizwe inyuma baturiririye abanyororo mu ibohero rikuru ry'Igitega. Kuba rero iyo parquet général yarananiwe no gukora ibyo ngo nicyo gituma bikenewe ko uwo muhari wumvikana na leta ingene hojaho umugwi wigenga bumvikanye ko kubona uwo mugwi witwa ko ari umugwi w'iterabwoba. Patrick Nahimana avuga ko ibyo atakintu na kimwe bimaze ngo kuko na CNDD-FDD yariswe amazina asumba nayo bariko baritwa. N'ubu nyene dukurikire Patrick Nahimana.
Mbega iyo parquet général itarashira habona abagandaguye Abarundi barenga 200,000 bagandaguwe nyuma yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Uyu munsi niho hava ihinduka ikatwereka abirirwa barahekura Abarundi. Iyo parquet général itarashira habona abirirwa banyuruza Abarundi buri munsi. Uyu munsi niho ihava ibikora. Iyo parquet général itarashira habona abaturiye abanyororo batuririwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubu niho twayitega ko ubutungane ibishoboka. Abarundi n'amakungu barazi neza ko atabutungane buri mu Burundi kuko nabikubariye. Ubu rero leta y'u Burundi nibicishe mu nzira z'ukuri hanyuma ize twumvikane ingene hojaho umugwi wigenga. Twumvikanye yo hama uwo mugwi duheze tuwuha amakuru dufise yerekana ingene Abarundi birigo baragandagurwa. Nayo ibyo kutwita amazina yishakiye ibyo nta kintu na kimwe bivuze. Twebwe yarashoboye kuronka amazina twita, ariko uyu munsi Abarundi barumiwe ntibashobora kuronka izina bashobora kwita ubutegetsi buhari bafatiye ku mabi bakorerwa buri munsi. Ngira noneho iyaba amazina batwita hayica amaze, ngira ngo amazina babise bakigwana ntiyari gutuma Abarundi tubihenda ko ngo tubahe ubutegetsi. Urakoze.
Leonce Ngendakumana yigeze kurongora inama nshingamateka y'u Burundi akaba n'umwe mu bagize umugwi w'inararibonye mu muryango w'ibihugu bya Afrika yo hagati. Wahanura ko hakwiye gushigwa imbere ibiganiro hagati ya Rede Tabara na leta y'u Burundi ngo ibyo byonyine nibyo bishobora kugarukana umutekano ngo nayo inzira y'ibigwanisho ngo ntahishikana. Kubwiwe indiane zose zihezwa n'ukuganira. Tumukurikire yabishikirije kumbonesha kure isanganiro ku munsi wa kabiri w'ino ndwi turimwo.
Twaraciye mu ngorane nyinshi muri iki gihugu zirimo n'ingwano ko nyine harigeze kuba mbere igihe hari imigwi indwi igwana n'igisirikare cya leta. Turaganira turasha ku masezerano y'Arusha ashira imbere ibiganiro. Ayo masezerano y'Arusha yategetse yuko umuntu wese azoba afise ibyo akingira canke ibyo asaba canke ibyo yipfuza ategezwa kubicisha mu nzira y'ibiganiro. Kuko twasanze inzira y'intambara nta kindi zana ataramarira ataramaganya atari umwiheburo atari intondo mu gihugu. Abantu bagapfa cyane cyane ugasanga hariko hapfa abatari muri izo ntambara nk'ugwaruka abana bakiri bato n'abakenyezi. Nta yindi nzira rero atari ukwisunga ibyo twasezeranye muri ayo masezerano y'Arusha na cyane cyane abantu bakumva neza ibintu byatumye twinjira mu izo njyane. Ni kuki leta n'abo bavugwa ko batera batokwisunga iyo nzira yo kuganira bakagomba gusubiza igihugu cacu mu maganya mu marira. Inkingi niyo yo kwisunga intumbero zine ziri mu masezerano y'Arusha. Abatazozisunga izo ntumbero zine nta mahoro bazodushikana ko nta terambere bazodushikana ko nta kubana neza mu budasa bwacu muri igihugu bazodushikana ko. Icya mbere ni gutoza no kwandika neza aho umuntu yegamiye ibyabaye muri iki gihugu kugira ngo ntibize bisubire mu gifaransa twobyita rupija mesa. Icya kabiri mu gutwara no kwisunga intwaro ya demokarasi n'intwaro ibereye aho amatora ategurwa neza agatunganywa neza ntasubire kuba ingomoko y'indambara. Ubwa gatatu twavuga tuti ntihagire umuntu asubira kwiyitirira igisirikare. Ubwa kane twavuga tuti igihugu cyasambuwe n'intambara cyangwa n'ubundi bube gito iki gihugu ni ukuja hamwe tukacubaka.
Reka tubanze dusabe mu buhinga bw'ibyuma baduha akaruhuko duce tubandanya n'amakuru ya radio haguruka.
twari dufise imbyeyi yitwa Sosumo. Iyo mbyeyi Sosumo twarabona ko ku bumwe bwacu tuzoyishyigikira ubwatsi ikeneye, icuhiri ikeneye ikakironka maze igakama menshi. Ariko amatwa nsomira ubuhongo yatetse. Twari dufise ama agence ya transport duhereye no kuri za Otraco n'izindi bimeze neza kuva nyene bitanze neza. Mugabo mwumbu ntidukamisha byatetse, mbere ibindi byo no kugumbaha ngo byagumbashe. Ibi bintu bijya birapfa, ntibitere imbere, ntibizana umwimbu. Hari abo nyene icyubahira biha abo nari Nyange kumba ari bikende.
None wiyumvire nk'umuntu avuga ati iki gihugu ni twebwenda tukibazwa, kakarere nije ndakabazwa, aba bantu nije njeje kubateza imbere, ukabarira umutahe, ukabarira imbuto, ukabarira amase, bakicwa na kigoyi, bakagwara kwashi, wari serugo, urumva ko ngaho by'ukuri hari ikintu kibuze. Avec des gens comme ça, on n'arrive pas à la vision. On n'arrivera pas à la vision. Hatabaye changement y'ukuri, hari abantu batazi ingene ejo bizomera. Kumbure kubera umurongozi mubi bafise igihugu hari abakigambaniye rero nk'abatrayishije abanyagihugu bababwiye bati twari twizeye yuko none rabo twari tuzi ko wewe mukitantare uzodufasha none rabo ibyo bikogwa ntitubihereze Imana ngo ibihezagire kuko niyo bihezagire.
Nico gituma Barundi bakwiye guhagurukira rimwe, yaba abihebeye Imana abatihebeye Imana, amashengero atandukanye, abantu bo mu buryo bwose butandukanye, bakwiye guhaguruka kwese hamwe tukaja hamwe tukiyamiriza iyo ntwari ku butegetsi uyu munsi yazanye amahano cyane cyane vuba na vuba. Imana ihindure ibintu mu Burundi, izana intwaro ibereye, izana abantu by'ukuri bashobora gushira inyungu imbere z'umunyagihugu uyu uwo ari we wese. Haje intwaro by'ukuri ishobora kurengera agateka kazi na muntu, haje intwaro ishobora kumva amarira y'abarundi.
Mwari mwabyumvise navyo nyene mu ncamake, agahinda marira n'umubabaro nibyo birangwa mu banyagihugu bo ku mutumba Kagwema komine Gihanga, inyuma y'inyuruzwa ry'umunyagihugu David Bamoriki kugo kuva nyuruzwa ku igenekerezo rya 2021 ruhuma umwaka w'2024 atawuzi akayambukiwe. Abo banyagihugu barababajwe n'ukuntu batabona uko twana yasize tugiye kubaho, ikigeretse akabari nawe yarahagarariye umuryango yavukamwo. Dutega amatwi akababaro n'amarira by'uyu mubyeyi wo kuri uwo mutumba wa Kagwema.
Ku makuru ya David nabonye turumva gatetezi kiwe aho yoba ari, uko abana bariko baratugora, ukuntu dushobora kubafata, nta kintu na kimwe vrema yatsitse, nta na kimwe tuzi nk'umuryango, nta na kimwe tuzi kabisa. Ego ariko kubona baza kumutura yicaye hamwe n'abandi bakamutwara, n'ukuri ni ntaho nikora. Utwana dutatu niwe yari adufise, ntitwagira nyina niwe yari afashije ababyeyi, niba ntaho nikora. N'ukuri agahinda ni n'umwe kari mu kutwica. Ego sawa muhetse akikwe.
Twibutse ko uwo munyagihugu Bamporiki David yari umunywanyi w'umugambwe sene kuri uwo mutumba wa Kagwema yanyurujwe mu ijoro ryo kuri 2021 ruhuma umwaka w'2024, akaba yafashwe n'utwara igipolisi muri komine Gihanga Masabarakiza Philippe. Kuva ubwo ntawuzi irengero ry'uwo munyagihugu. Abanyagihugu bumvise amarira y'uwo mukenyezi bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD iriko hekura Barundi isinzi. Abanyagihugu ngo bakwiye gutesha intwaro nk'iyo idasiba gusesa amaraso. Haravugwa imyidogo mu badandaza hamwe n'abasumira mu masoko atandukanye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, biturutse ku iduga ry'ibiciro kuri bimwe mu bifungurwa vya nkenegwa ku rugero rudasanzwe. Iyo migwi ibiri y'abanyagihugu ikaba idatahura ingene ibiciro bibandanya biduga mu gihe igitoro giherutse kugabanywa, ari naco abadandaza bahora bitwaza mu kuduza ivyo biciro. Bamwe n'abandi bakabona ko iyo ari imwe mu nkurikizi z'ingingo zifatwa na leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD hanyuma niyeze ngo ifate izindi ngingo ziyiherekeza leta nk'iyo yushagirika ngo ikwiye kwigizwa kure. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima.
Abo banyagihugu bidoga bagizwe n'abadandaza hamwe n'abasanzwe basumira mu masoko nka Kinama na Kamenge yose akaba ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Abo banyagihugu bavuga ko bimwe mu bifungurwa vyankenegwa biriko biradoga igiciro ku rugero rudasanzwe mu gihe amikoro nayo atako yifashe. Abakora urudandaza batashimye kuvugira ku vyuma vya radio agoroka bashikiriza ko ibiharage bita kinure bahora barangura ku mafaranga 2,500 ku kilo mu kiringo c'indwi zitatu ziheze. Ubu ivyo biharage birangurwa ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,900 n'ibihumbi 3. Kubasumye rero ikiro c'ivyo biharage kinure abadandaza baca bakigurisha ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 3,300 n'ibihumbi 3,500. Ibiharage vy'umuhondo bita jaune mu gifaransa vyahora birangurwa ku mafaranga 3,000 ku kilo ariko ubu bigeze ku mafaranga 3,700. Abasumye nabo bagaca babigura ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 3,900 n'ibihumbi 4. Umuceri usanzwe wahora urangurwa ku mafaranga 3,500 ariko muri kino gihe abadandaza bavuga ko bawurangura ku 4,000 bagaheza bakawugoresha ku mafaranga 4,200. Abadandaza bavuganye na radio Hakuruka bavuga ko ivyo biciro biduga uko bukeye uko bwije ari intambamyi ikomeye ku kazi kabo na cane cane abafise imitahe mitomit nayo kubasumye hoho ibintu ngo vyarayangaye kuko abenshi batakironka amafaranga abatuma bafungura kabiri ku munsi kubera ubukene bubugarije. Iyo migwe ibiri y'abanyagihugu ikaba idatahura ingene ibiciro vy'ibifungurwa bibandanya biduga mu gihe igitoro giheruka kugabanywa ari naco abadandaza bahora bitwaza mu kuduza ivyo biciro. Bamwe n'abandi bakabona ko iyo ari imwe mu nkwirikizi z'ingingo zifatwa na leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD hanyuma ntiheze ngo ifate izindi ngingo mperekeza leta nk'iyo ihushagirika ngo ikwiye kwigizwa kure.
Urakoze Dondo Diemba z'umutima. Abanyagihugu bo muri komine Matana mu ntara ya Bururi baridoga kubera ibarabara rishika muri zone Gasibe ryacitse ridahita neza. Abanyagihugu bamenyesha ko iryo barabara rituma imodokari ija n'ibinyobwa vya Brarudi muri zone Gasibe itabaye ikihabishikanye. Bamwe mu banyagihugu bari Matana cyane cyane abasanzwe ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bakawatinya guserura ico kibazo kugutinya kugirirwa nabi. Abanyamatana basaba kiryo barabara ryokogwa kugira uruja n'uruza hakoreshejwe iryo barabara rubandanye atantambamyi. Ni mu gihe hari n'abandi banyagihugu bayimatana bavuga ko ataneza biteze bokoregwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo bakwiye kurondera abandi bategetsi bokwitaho ineza yabo. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni.
Iryo barabara rituma abanyagihugu bahimatana mu ntara ya Bururi bidoga ryononekaye igice kitari gito ahitwa Gashinyira. Imodokari cyari binyobwa gihinguro Brarudi muri zone Gasibe hafi ya paruwasi Nikibijanayo. Amezi abiri ararenze ikaba isigaye ishikana gusa irubanga ibyo binyobwa. Abanyagihugu b'imatana basaba musanteri wa komine Matana Nkurunziza Dieudonne gukoresha iryo barabara. Umwe mu banyagihugu b'imatana tumukurikire.
Tuko wana gihugu wa muri komine matana wa nyara ya bururi Tuwa sone kwa hame sanhe wa komine matana Kwa jimana jiudul Akwe isho kazeote Iwawa ya gashi siye ahi kwa igashimia Kwa yotuwa ni kakogo Nisho yituma komine ya shunga ya matana Nyingiza ikoni Nishimi shiji Nima ni hataja umusuko ya wala Ili tuwe kazi hejo ya aho Hariho imodo kari ya jana Na ilinyonga za braseri Mwizone igashi Ahigere parwasi Uwe imodo kari ya kwe ije Ameza ilini nisi Itaki jana ilinyonga za braseri Icha imu kila hehe
abanyamatana bafite amakenga ko amafaranga yategerezwa kwinjira mu kigega cya leta avuye muri komine matana atinjira ngo yaba yinjira amafaranga ngo aba yarabonetse yo gukora hacikiye iryo barabara naho abo banyagihugu bamenyesha ko iryo barabara ryacitse baragaruka bakavuga ko izindi modokari uretse iyo itwara ibinyobwa bya Brarudi imvura itaguye zica aho igashinyira zikarengana bagasaba mwene iyo modokari yari isanzwe itwara ibinyobwa bya Brarudi aho igasibe yitwa Joseph gutanga umuco ku banyamatana ko imodokari yiwe idashobora kurengana n'izindi mu gihe imvura itaguye
Kwa hivyo ya hivyo mwini kumine matana mungo tukwa sabye Mutahewa kumine matana kujo wala wala jo Kugwe mwodo kari kashiriza inoga Ahumiyo zone kashiri Kwa kutona wakenga yuku Ama franga yuwa kinja mwiga chari Kuku inisi inisi chane Mwodo kari cha itajana yu inogo Iwa wala wala rida kuku Tuki wa kanoni Namba hera kumine taro Tukwa nilene jyo kuishu ya rita nzo Pakeo hano vyo mwodo kari Sinza inogo Iki mida kari za chune Shanto sawa kuja Kujereke nini yu mwodo kari nawe nini Kilalalari gahitane Kita gitre kanjane dali nyonga haria Nure rumu guiza tuwa nao nini Yodo ishu kari uku Nunga buji lalabara gashi Kona wini wago magukua yo modo kari siwe kujana ya Ili mbili nyonga Turonda lindi modo kari nindi Ijane ilifurone saho Mio dole iga Nili labi rangu ni haa Kuku nako nho imbrisho wako mbani nisi tangi Mugari ndoka hizi gei Na wanyi ni ugamu kashua kaku kashi Jirosi ndosu wa kujana njonga Tukari nini Ibone kako na wajo ukogwa Yo modo kari tori jana Kufia rezite isakajugu suiza Kujana yo Usua kujana yo Itagu Ilisi mbana ikajaji Nilo mudo zefu yotugizu kuri Kurea ilitasi kia togwa Komine ikaroha inyugu Zibuye mwiyo zoni ya higasini Na wanyi neyo vamo kachere yaka jichari vudeku
Ibje biru uko mugie hari nabandi wanya jugu Bahi matana wabuga kuwa Tane sabiteze kubo ukore guwana wategeti Wakomoka muga mgesende DFDD Nguba kuye kuronde nabandi wategeti Wakuita hineza yavo
Ninete Nancy Mutoni nawe urakenuye mwakoze namwebwe mwari mwahisemo radio haguruka ni hano dusozereye amakuru yo kuno wa mbere ntwara ne umwaka wa 2024 ngira ko nshimira n'abamfashije kuyatororokanya hamwe na Jitren Manirakiza yari mu buhinga bw'ibyuma ari ne mnezero nari kuri micro ndabasezenda bifuriza amahoro y'Imana na ubutaha.